This girl I'm with, she has my heart in her hand.
I'm a sad,
it's your again.
Yeah, I'm calling, bud.
Come to give you more again, yeah.
You know what, eh?
Just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries, just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries.
Take it to another level and I know we could. This love is everlasting, it's so beautiful. Be faithful to the end, one with you I should. Cause I need you like the blind need a miracle.
Well, woman, you're mine, and it's not hard to decide. I put my heart on the line, for you I build my body. It's like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries, just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries,
yeah. God, this is endless love, blessed love, baby. Won't let go, want you to know, lady. The stronger we show, the more that we'll grow. I will never let it die, we gon' keep it on the rise.
I'm grateful, I've been touched by an angel. You make me feel special. Take me away from my misery. Make me feel like I'm in charge. Just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries. Just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries.
Your love got me moving like. What you doing to me? You make me feel like I can't let go. Even though I love you, I just wanna love you more. So baby girl,
just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries. Just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one.
Believe day high.
Say,
believe
your name on high.
Abimangao avutika chame. Amen.
Amen.
Tukare. Tumatia tumepere. Wole mekezeka, diwa yera, dinu mulungu atati, mwana, dinu zimwa yera. Mulungu mozi utawe zonzi. Tinza pama sopano, mawaunu. Mokonja di motiche pecha pozili gira kuti inuyo dinu mulungu dinu amene mudalenga kumwamba ndi dziko dinu amene mudalenga ife anthu muchifanizo chanu komanso inuyo Yehova dinu amene mudakhazikitsa banja munda uja wa Eden tilemekeza dzina lanu chifukwa cha ana athu amene tsiku lalero afuna kulowa mbanja lopatulika kuyamba kwatu kukale mdzina la inu mulungu atate mwana ndi mzimu era inu amene muli tate watu inu amene muli mpulumutsi watu inu amene muli potawira patu inu ndamene mukazikike malo ano pamene tipereka zonse kwa inu mzimu era kuti mukala mulire tikutsutsa mpamvi na iliyonse ya mdirekezi ya kumidima yotsutsana ndi chifuniro chanu isakale ndi gawo panthawi ino koma mu zonse zimene tikachita tikaone ukulu wanu ndi ulemerero wanu mu dzina lodabwitsa la ulemerero la mpamvu la Ambuye watu Yesu Kristu. Amen. Tili mu nyumba ino chifukwa cha anthu awiri Lieutenant Cedric Alan Chisale koma nso watipatsa mphepo ndipo tifuna tilemekeza Ambuye chifukwa cha chimenechi. Koma tsopano tieni mumve chimene Mulungu adakhazikitsira banja. Banja li ndi chinthu chofunika kwambiri pamaso pa Ambuye. Komanso kumbukirani kuti ndi Ambuyeyo amene adangonetsa Adam natenga kontiti yake imodzi nachita kumba mkazi nabwera naye kwa Adamu kumuuza kuti uyu ndenzako ndipo Adam ataona anati tsopano ndi fupa la mafupa anga mnofu wanofu anga chifu watengedwa kwa ine ndipo adzatchedwa mkazi kusonyeza kuti chiyambi cha banja palibe pamene chisali connected ndi chifuniro cha Ambuye nda Ambuye ndithu amene adafuna kuti pakhale banja pakati pathu. Tsopano banja li Ambuye adalikhazikitsa ndi zolinga. Number one, tidziona kuti ndi chifukwa chani adaganiza Mulungu kuti apangeso mkazi atamulenga mamuna. Mamuna anali wosungulumwa popeza adalibe munthu wina womuthangatira pa zinthu zambiri. Ndi chifukwa chake adamtenga Adam napanganso Hava kuchokera kwa iye kuti akhale mkazi wache. Kusonyeza kuti mfundo yoyamba imene Mulungu adafuna kuti ikhale ndiyonena kuti pakhale kusangalatsana ndi kukondana pakati pa mamuna ndi mkazi. Kakondaneni kasangalesaneni. Chifukwa mukakondana ndi kusangalatsana monga mwa chifuniro cha Ambuye sizithera pano kumwambako kuli mphoto. Aliyense munthu adzapita tikakumanganizi kuti panopa tikakumangitsani lamulo likhalone nati imene dzakusiyanitseni ndi imfa chifukwa timadziwa kuti idzafika benthawi kati takhala zaka 100 koma idzafika benthawi imene tidzapita kwathu. Koma amene wasamalira banja lake aliso ndi mphoto yake kumwambako. Amen. Number two, Mulungu adafuna kuti pakhale banja chifukwa Mulungu amadziwa kuti ana sititola mtire. Ana sititola kuti kuchire. Ana mayenera kuchoka nyumba yovomerezedwa ndi Ambuye. Mwana amene alibe kholo amadzunza sadziwa chochita. Koma mwana amene ndi bambo ake ndi mayi ake amaphunzitsidwa mu njira yoyenera. Nde Mulungu ankafuna kuti
akakudalitsani ndi anawo anawo aleredwe bwino monga mwakumopa Ambuye kusonyeza kuti inu mukakhala chitsanzo chana anu amene adzantsata Yesu chifukwa chakuonera inuyo. So you have a task ahead of you. So from Mulungu akakupatsani ana akakupatsana nawo kaonetseteni kuti anawo akamdziwe Yesu ndikuyenda naye. Chomaliza pazambiri zimene zilipo, Mulungu adafuna kuti pakhale banja ukwati kuti moyo wa munthu ukhale wamphamvu ndi woyenera ndi wachimwemwe ngati malonjezano a banjawo akasungiriridwa ndi mphamvu komanso mchoonadi. Chifukwa tikasungirira, there will be trust. Pakakhala kukhulupirirana, sipadzakhala kulira, sipadzakhala kukhumudwa, sipadzakhala vuto lina lililonse. Because you know I belong to Watipa, you know I belong to my husband Chisali. Ndedufuna nzabwino zonse tsopano kuti mwamva zimenezi tidzalowa mpempero. Ndipo tikalowa mpempero tikufunsani mafunso amene amuyena kuyankha ngati nzoonadi mwapanga ndikutsimikiza kuti Ambuye alowerere ndikudalitsa banja lanu. Zimenezi ndi zina za zimene Mulungu afuna kuti anthu adziwe asanalowe mbanja loyera. Koma ngati alipo wina amene ali ndi chifukwa choonena kuti Cedric ndi Watipata cannot sakuyenera kulowa mbanja loyera, andiuze tsopano ndisanapitirize. Nayo yakuti para walipo mnyaki uyo wanachifukwa cha kukanizga vaviri hawa kunjira mapangano kantengwa yao ituwa wayoye sono pambere ndarutirire. I repeat, if there is anyone with a valid reason to object the consecration of this marriage between Cedric and Watipata, may you please bring it forward now before I proceed. Cedric, muko zaonena kuti bwanje ndibwerere kai palibe kulibe wina Watipa, maybe there's anyone nangasi anyamata ndambiri ndiye mwina pali wina tidzango thamangira ndiye mwayi basi. Angoswe kuchimuna muvomera palibe chifukwa chinachi chonse chokanira. Okay, angoswe kuchikazi vyose vachita mwakula ene. Timu ya miki Ambuye kutandatu adzalowa malonjezano abanja. Ambuye mudzina la Yesu pamene anatu adzagwada pamaso panu naye ankhula ndi inu, tipempera athandizeni alowe malonjezano awa monga pamaso panu ndi mantha komanso mokulemekezani. Ndipo Mulungu mwathandize akasunge chimene atayankhule tsopano kufikira moyo wawo wonse mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Kristu. Amen. Mpingo TNT milire anthama bado mapasa muchitanivela. Sisigula ukwati uzangu wana ngati ni makeup kwa mamuna sitisa ni maziwa. Ok, gwira na nzanjala manja. Ok, makonzeka
enda konzeka.
Alright, ine
ine Cedric Alan Chisale
ndi kutenga iwe
Ndikutenga iwe wadipa sampepo Nkhata.
Kukhala mkazi wanga okondedwa.
Kukhala mkazi wanga okondedwa.
Ndipo ndikulonjeza.
Ndipo ndikulonjeza.
Pamaso pa Mulungu.
Pamaso pa Mulungu.
Ndipamaso pa mpingo.
Ndipamaso pa mpingo.
Kuti ineyo.
Kuti ineyo.
Ndidzakhala mamuna wako okondedwa.
Ndidzakhala mamuna wako okondedwa.
Okhulupirika.
Okhulupirika.
Ndiwanchito kwa iwe.
Ndiwanchito kwa iwe.
Kufikira pamene Mulungu.
Kufikira pamene Mulungu.
Adzalekanitse ife.
Adzalekanitse ife.
Ndi imfa.
Ndi imfa.
Ine.
Ine, wadipa tsapepo Nkhata.
Ndikutenga nandiwe.
Ndikutenga nandiwe, Cedric Chisale.
Kukhala mamuna wanga okondedwa.
Kukhala mamuna wanga okondedwa.
Ndipo ndikulonjeza.
Ndipo ndikulonjeza.
Pamaso pa Mulungu.
Pamaso pa Mulungu.
Ndipamaso pa mpingo uno.
Ndipamaso pa mpingo uno.
Kuti ineyo.
Kuti ineyo.
Ndidzakhala mkazi wako okondedwa.
Ndidzakhala mkazi wako okondedwa.
Okhulupirika.
Okhulupirika.
Ndiwanchito kwa iwe.
Ndiwanchito kwa iwe.
Kufikira pamene Mulungu.
Kufikira na pamene Mulungu.
Adzalekanitse ife.
Adzalekanitse ife.
Ndi imfa.
Ndi imfa.
Ngati pali mphete zibwere kutsogolo kuno. Mphete izi ziri mkuperekedwa ngati chitsimikizo cha malonjezano amene awiri wayankhula. Pamene adzavala mphete izi adzaonetsa kwa wina aliyense kuti adadzipereka kwa wina ndi mzache, ndipo kuti ndi munthu mmodzi. Tili kudzipereka kwa Ambuye kuti azidalitse ndi kuziyeretsa mu dzina la Mulungu Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi ku nthawi zonse. Amen. Mudzivalika pang'ono pang'ono, inenso ndikuyankhula pang'ono pang'ono kufika pamene ndamalizire kuyankhula. Ndi chizindikiro ichi mukutengana kukhala limodzi kuyambira tsopano mpaka moyo wanu onse, mu nthawi ya mtendere ndi mu nthawi ya mavuto, mu nthawi ya chimwemwe ndi mu nthawi ya chisoni, mu nthawi ya moyo wabwino ndi mu nthawi ya matenda, mu nthawi ya kusauka ndi mu nthawi ya kulemera, mu nyengo ina iliyonse kukondana ndi kusangalatsana, kufikira pamene Mulungu adzalekanitsa inu ndi imfa. Ndi chizindikiro ichi mukutengana kukhala limodzi kuyambira lero ndi masiku onse a moyo wanu, mu nyengo ya chimwemwe ndi mu nyengo ya chisoni, mu nthawi ya mtendere ndi mu nthawi ya mavuto, mu nthawi ya kulemera ndi mu nthawi ya kusauka, mu nthawi ya moyo wabwino mu nthawi ya matenda, mu nthawi ina iliyonse kusangalatsana ndi kukondana, kufikira pamene Mulungu adzalekanitse inu ndi imfa. Gwirana ninso dzanja la manja. Popeza mwayankhula ndi pakamwa panu kuti muli mkutengana, komanso popeza mwavalikana mphete kutsimikiza chikondi chimene muli nacho kwa wina ndi mzache, ine tsopano ndinena kuti inu Cedric Chisale, Lieutenant Cedric Chisale, komanso watipatsa mphepo Nkhata, tsopano ndinu Mr. and Mrs. Chisale. Mudzina la Mulungu Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi ku nthawi zonse. Amen. ndipo chimene Mulungu waika pamodzi pasapezeke wina wakuphasula chimenecho. Amen. Now that you're husband and wife, I can allow you to hug your wife and kiss her. Hallelujah. Tieni mpingo tikale, ndipo Mr. and Mrs. Chisale, tsopano gwadani, kuti tikupatseni ndalitso wa Ambuye. Tipempere. Atate, mudzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu. Ananu, ayankhula ndi pakamwa pawo, kuonetsa chikondi chimene ali nacho kwa wina ndi mzache. Tikumdziwa mdierekezi monga mama wanu ku Yohane chapter 10. Kuti si kudzambala koma kuti ibe kupa ndi kuononga. Koma ifeyo pamene ananu ayankhula ichi, tili nkulengeza chitetezo pa mioyo yawo. Mudzina la Yesu wa ku Nazareti. Father, we declare and decree in that name, the name that defeated each and every problem in our lives. May you cover them by your grace. May you shine your face upon them. May you open up doors of blessings, windows of blessings upon their lives. Kuti Ambuye akakhale nazo zokwanira pa moyo wawo. Komanso akayende motsatira mapanzi anu kunthawi zonse. Yehova tili nkutsutsana ndi nchitidwe wina uliwonse wa kumdima. Every tie and connection with the pits of hell and any demonic world in their lives, this moment as they kneel before you, we break those ties in Jesus' name. Every curse and spell that the devil had pronounced upon their lives, we are breaking those curses in the mighty name of Jesus. But we declare and decree that it shall be well in Jesus' name. Chiri chonse chimene mwakonzera ananu chikakwaniritsidwe mudzina la Yesu. Mpamvina iliyonse yotsutsana ndi chifuniro chanu pa mioyo yawo, tikuikana pa dzina la Yesu. Koma Ambuye, aigeni pansi pa ulamuliro wanu, pansi pa mapiko anu, pansi pa kudzodza kwanu. Kuyambira lero anthu akaone ulemerero ndi ukulu wanu pa mioyo yawo. Chimene adali kuona pa iwo, kuyambira lero akaone kuti Yehova mwawakhudza ndipo mwawayendera mwapadera ndipo sizidzakhalanso chimodzimodzi. Pamvina iliyonse yotsutsana ndi banja tili nkuyikaniza mu dzina la Yesu. Koma inuyo Yesu mukawanyamulana anu na wachitira zodabwitsa ndi zazikulu. May the Lord shine his face upon you. May the Lord keep you under his arm folds. May the Lord bless you and make you experience his breakthroughs from now and in all the days to come. Pokuti tapempera mudzina la ulemerero lodabwitsa ndi la mphamvu la Ambuye wathu Yesu. Amen. You may take your seat.
to lead you. Bino Jesu lamba, kwa Yehova, komansu antu wa sewa.
Hallelujah. Hallelujah.
Amen.
Yes, I'm in a certain hunger. The woman and the attendees have been feeding and the talk with me. Also, baby, let on the tickle out to long and boy and a banga. The team begins here and see go. Such a good attitude. Kuna jeza ndi waka Sinifu na so wina Iwe ya basi
I just wanna show you how I love you
yeah.
And I promise never to leave you. Oh yeah,
I just wanna show you love.
Show you how I love. And I promise never to leave you.
Hallelujah.
Kezani chifuwa mnalibata ntawe ya mtengo wa patali Zikomo chifuwa chananu amene topano Mwawadalita kuma nsumu ya mbanao ulendo meneo Lipo chisomo chifundo ndi mtendere Zochokera kwa mulungu atate mwana ndi mzimoera Zizikala ndianza tuawiri awa Mr. and Mrs. Chisale komanso zikale ndife tonse kuyambira lero ndi kunthawi zosatha. Amen. 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 Amen.
Keep it on the road, I'm great. faithful. I've been touched by an angel. You make me feel special. Take me away from my misery. Make me feel like I'm in charge. Like the sun in the sea. Like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries. Just like the sun in the sea. Like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. Her love has the boundaries.
Your love got me moving like the waves of the ocean. You make me feel so different, girl. What's your potion? What you doing to me? You make me feel like I can't let go. Even though I love you, I just wanna love you more. So baby girl,
just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one. My love has the boundaries. Just like the sun in the sea, like the horizon with me. Oh Lord, I think I found the right one.
Your husband and your Master Star.